Msebenza na nemindeni yabo mama ney'ngane, mostly ingane from 10 years upwards, because ama techniques engiwasebenzisayo are different, angeba wa understand. And then ngisebenze nama ngilethe engineering yam, like systems. I'm so good with systems. What ngithini ngalokho ulungisa the way u operate i business yakho ngakhona i strategy, like next week in the strategy session nenye company se goals so basiyenza online ukuthi siplanele for next year, sibuka ama mission abo, ama vision, ama goals and everything abo PH nakho konke ukuthi maba babe competitive laba bakhona as well. So it's basically it's a holistic approach mouse again.
Yeah.
Because kunemibuzo uma uqala ukuhlangana nami, the first two sessions of ngibuza about all your areas in your life. So
yeah. Kuning. So how's it like mhlambe wena? I guess sibheke nje kuwena ukuthi as a woman, as a mother, as a wife, kubaba umbele, ngapha uyasebenza, ngapha une company. How do you manage ukuthi konke lokhu uzama ukuthi konke kube nesikhathi sako, kube nesikhathi sako ukwenza?
Akukho easy because ngiyekela ukusebenza ngo-2022 ngo-January. And then ngajabula ukuthi manje ngizoba nesikhathi sokuyisa ingane yami esikoleni ngimlando. Because most of the time, like, ngani yami endala, uthuthuko. At times, ngithi, as I spend more time, because when sons are, we are late, so, and then, manje, thandwe sesiba nesikhathi. So, I do manage, I know there are times which is tough, bayang supporter, that's why we la. Because baye bathi, was driving over 2 hours ukuza la. So, bavukile bonke, bayang support, but it's challenging. Kudingeka ukuthi ube nama coaches as well, as much as you coach, nama therapies, nama mentors, nama sponsor, and umanage. And then ngiyazi okunye mina ngiyi-workaholic, ngiyabacasula uma sengibayi-workaholic, bangishiye ngisasebenza at times and then ekuseni ngi-grumpy, and then kodwa basangithanda kunjalo. So it's about communication. And at times, ngiyazi nami, I'm not good at it, but I'm forever being aware. Because most sevens, you are, we boss, we HR yakho, akekho ozokuvusa. Yes, kune this thing, he called it, your goals don't care how you feel. Nanoma engaziza ngalingakhe, ngivuke ngisebenze. Kodwa ngiyazama ukuyibhalansa, and then into engiyifundile, mase ngiqala ukucoaching ukubuza endlini ukuthi how am I adding value, yini into efanele ishintshe. And yeah, le ngane ziyazikhulumela ngo sengisenkingeni. Yeah, nobaba uyasupport.
Ngiyambona ukuthi hayi uthe nami namhlanje ngihamba nawo, ngiyawothi hayi cha, ifamily yakhe iyakusupporta ngempela. Yeah, so ngifuna ukuphinde ukubheke la ukuthi since nisebenzisana kahle nompilo wagumede kwindaba ye women in business. Ngiyayithanda kakhulu le ndaba ye women in business because igqugquzela kakhulukazi abantu besifazane ukuthi abenze umsebenzi. Hopefully umuntu wesifazane olalelinga nasesikhathi naye uyagqugquzeleka ukuthi kube khona into ayenzayo. So kumuntu mhlawumbe olalelinga nasesikhathi umuntu wesifazane ungathi osabhekelela kude le ndaba yokuthi ake basukume noma kasukume yena abe nento mhlawumbe ayenza, kungabi ukuthi urilayele mhlawumbe eholweni kuphela, ngoba bakhona abantu ababheke nje uholo kuphela athi kuphela inyanga, kodwa unayo i-potential ukuthi angaqala ibhizinisi. Ungathini kuye?
Ngathi nami ngiqale lapho ngisasebenza ngi-engineer, ngiqale u-enabler ngo-2017. It business plan mayibuka manje ifana nalokhu bengikubhalile ngo-2017. So qala somewhere, attend ama course, and uthi ngiqale inele ngingathend enye course ku-Facebook group we 40 days or yokuthi how to material, how to monetize your talents, ngoba sonke sinama talent. So ngayi attend leyo course for 40 days, I develop a plan, and then ngaqala register i-company, ngisebenza ngama-weekends, ngenza ama-workshop. So qala somewhere, if ungazi wozozosijoyina ku-women in business, because la sibona amathuba, kuya-advertise amathuba la utrainer khona. And ukuba no CEO unompilo kumele kuyasiza because nayo inetwork yakhe inkulu because uma wenza ibhizinisi fane inetwork yakho ibe inkulu. Saturdays nanoma kuwubhethday business and fane uphume uyofunda uyonetwork because awazi who's your next. Ngikhumbula naye not this week there've been opportunities ezizayo and then ngiye ngaya kwenye event if bengavukanga that day ngaya kuleyo event bengihlangane so fanele nanoma uzizwa ungekho right uphakame and then into engayisho ukuthi sebenza on yourself as much as uzoba ne-company yakho abantu bathenga wena if ungekho right abantu bazokubona so it's important on a support system uya for uya improve even noma ma uqala i-business fanele uwazi ama-finances nakho konke anye ukwazi so fanele ufunde all the time and then uthole that support and they use e-women in business it's an it's e-demographic is so amazing. Sonke we are represented in that. And then ubona nokuthi abantu and then there's young people abazayo as well. And then if we run a business, it's important to have a big diversity abantu and bayasiza as well to let us cool out how to run. But ungaqala somewhere if ungazi si join nami ungangibhalela i-message ungibuza ukuthi ngingayenzani as well. And then also ungangifollowa naku-social media as well ubona ukuthi senzani. Kodwa ufanele uqale somewhere because le ukuthi mina ngibe la. Nokuthi ngi-resign ukuthatha isikhathi ngisize ngabantu. It's not easy ukuthi uyekele umsebenzi and that is why family is so important. Ube na that communication ubeke imali as well.
So sesiyophethe unyaka hopefully baningi abantu mhlambe nabo bangathanda ukuthi basondele because you are doing a lot of things mhlambe umuntu ozodinga ukuthi ube i life coach yakhe.